Ya, nejo era te magsa alugi panara ndokleunda mbata nyambudo ke ugibudama. Tafadhali wigne Friday tarik prario kodaboro apango dunyasi mapeka kakibi ndadi ya Igesa East Villa. Kanyi wadhi bedo kwa kagenjo tobe bopogore opogore kachako gi MCs wankire gi jaka kamega spanita waingo all the way from Kakamega. Wantire bende gi pengle jaluo number one presidential candidate 2047. Koro koka jok madhi wuocho ngolo kamutigo erarema Musa Jakadala kachiel kod Kofi Makadori.
Tunalungi wayayu nafanya pinyi
machielo bende iluongo ni Millie Fedha mani ng'eni nyamin Musa Juma omiyo jodala wa kamoro amora ma untiere ngoma wapango du moto moto launching ni yangu sa aloji panorana wantiere gi launching ma DVD la miluongo ni era pesa era mar pesa sipendi mama nyatigi kanyo. Yes, mimi sa aloji panorana apango nu ngoma moto moto kila kitu iko moto kama pasi donjo kae makoya dwani mondo anyisi ya ingendi jaluo lo ng'amoero budho ng'amoero spend siling 300 kende timi DVD manyien koro donjo at your own risk yali ne ichulo siling 300 kacha jati donjo at your own risk nde onge giwicha kikweye ge omera mato kobayi ana onge wach
kamana nanga kairwa po mine vita winjo pa